Khoza, Mlotho, Msuthu, Mkhatini, siphana abantwana, indlela ehamba ekhaya, eyanqamula kwamlandakazi, mancencenge, hlabisa odlulayo ngoba olela kahlatshiswa. Uyidla azayiqede, wena wakampahla emhlophe, ingababomvu isiyonake. Njengwayo, mangena, mlilo, sikotana, mabona, nomagetra, sokhabase, ntshamase, ndlandla.